Bhala i-polynomial ukubonakalisa ixabiso le-p20 dollar bills. Ikanye ungayijonga hlobo sina p20 rand, i-20 rand eziyi-20. Kwesibini sina q10 dollar bills okanye i-10 rand eziyi-q. Kweyokugqibela sina r5 dollar bills okanye i-5 rand eziyi-r. Sizayibhala ke le-polynomial ngehlobo sawuqala sijonge kweyokuqala i-term. I-term yethu izawuba yongubani? Sina p 20 dollar bills okanye 20 rand eziyi-p. Sawubhala ke phayana u-20 p. La p ke uthetha uba zingaphi i-20 rand esinazo. Uba sine-20 rand enye izasinika ixabiso le-20 rand. Uba zimbini izasinika i-40 rand. Mayima ke mandiyibhale ke le nto ngalo mbala utyheli ndikrwele ngayo i-p 20 dollar bills. Ze ndiyibone kakuhle 20 p. Okulandelayo sina q 10 dollar bills okanye i-10 rand eziyi-q. Zawubhala plus sidibanise kunye no-10 q. La 10 q ke ngoku uzawumela uba zingaphi ixabiso lam, lithini ixabiso lam? Uba ne-10 rand ezimbini izanika i-20 rand, uba inye izawuba yi-10 rand ke. Kweyokugqibela ke i-term xa ndibhale polynomial izawuba ngu-plus 5 r. Uba ndine-5 rand enye izawuba 5 rand ixabiso lam, uba zimbini izawuba yi-10 rand ixabiso emalini nayo. Nantso ke impendulo ithi ukugqibela yi-polynomial ke le. Polynomial ngenxa yento yokuba inee-terms ezininzi sithanda sinoyibiza into yokuba yi-trinomial ngenxa yento yokuba inee-terms ezintathu.